Amiri.
Punguza pesa, punguza pesa.
Punguza pesa, pesa punguza kabisa.
Tulia, 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 tulia.
Tulia kimya. Fungua mlango huko mpate hewa. Tulia kimya. Cool, cool down. Cool down. Cool down, fresh.
Cool down, cool down, cool down, cool down.
Cool down, cool down.